Maisuke Maisuka, Distortion, Riot, Tyler ICU, Baby Blue. Ngithi mina uTyler unqusa uSmall Mancane makhula kanzima umatsama ayikwela uphunyuka abampethe. Unogwaja odla nezinje nje intwana ezincane seyifikile ziphethe ushukela, ziphethe i-energy. Ma unomona sikubona ngenhliziyo, ma unomona sikubona ngokuthi usibheke, ma singene ushaye over. Ngithi Maisuke Maisuka, maphela lesipha.
Ay, I'm busy, and I'm busy. I'm busy, and I'm busy.